I've been down, take my word, I've been right. I ain't asking for much. Lord, take me downtown, I'm just looking for some dust. I've been bad, I've been good, Dallas, Texas, Hollywood, yeah. I ain't asking for much. Lord, take me downtown, I'm just looking for some dust.
Da 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 da